uGeorge waqala njengelinye lamalungu ePalamente ayisakhasayo okanye la abizwa ukuba zii-backbenchers ngesiNgesi. Unyulwa njengosihlalo wekomiti yepalamente ejongene nemicimbi yezokhuselo nokhuseleko phambi kokuba unyulwe njengosekela mphathiso wezokhuselo ngonyaka ka-1999. Washiya umbutho we-ANC ngo-2008 wayokusungula umbutho omtsha i-Congress of the People namanye amalungu ayiphezulu kwi-ANC. Namhlanje unconywe njengetshantliziyo eladlala indima ebalulekileyo kumzabalazo wenkululeko yeli.
This is a very, very massive loss to not only to his family but to the entire country. The role that Comrade George have played in our liberation struggle, nobody can question that, because Comrade George was in the forefront in dismantling apartheid in sport. He was known for that.
He was an optimist. I guess that that is why he opted out of the ANC when he was not happy and formed COOP with other leaders. Sadly, his leaders destroyed his dream because they were fighting at the time. May his soul rest in peace.
Ungomnye wenkokheli zopolitiko nabo yayisakuba ngamalungu epalamente namalungu ebese sepalamente nangoku naselishiyile eli angaphezu kwesithandathu ala malungu abulewe yile ntsholongwane ye-COVID-19. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.